Digizayo guhangayika Digizayo zanegenye Digizayo ibikugerageza Ugasigara unezerewe Sengurebe Sengurebe Nibutizeye ibyejo Abuzi bose obagutaye Uva isi yose uyikoreye Sengurebe Sengurebe Digizayo guhangayika Digizayo zanegenye Digizayo ibikugerageza Ugasigara unezerewe Sengurebe Sengurebe Sengurebe